I won't hurt you much. Step right up. The voice to live an hour inside wins a prize.
Where are you going?
Want a little candy? Come on! I won't hurt you much. Step right up! The voice to live an hour inside wins a prize!
Where are you going? If they were in here, you'd be home by now. Come kill the clowns. You'll float down.
Want a little candy? Come on! I won't hurt you much. That's right! A voice to live an hour inside wins a prize! I won't hurt you much.
Always watching.
A voice to live an hour inside wins a prize.
Where are you going?
Ho 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 ho
little candy? Come on. I won't hurt you. Much.
Step right up. The voice to live an hour inside wins a prize.
Ha 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 ha